Le yindawo yogobityholo yaseZandspruit kumntla-ntshona weGauteng. Likhaya kubantu abangaphaya kumawaka amathathu kwaye izinga lokusetyenziswa kweziyobisi nokuselwa kotywala liphezulu kakhulu. Abahlali balapha babulela rhoqo xa kuthe chapha ilanga besaphila. Xa uthetha nenkokheli yoluntu yalapha uTerence Hlongwane oneminyaka engamashumi amathathu nesixhenxe uya kuxelela ukuba le mfazwe yenzeka apha imshiye emanxebanxeba.
That guy, he became aggressive and then he pulled a knife and then stabbed me here, as you can see here.
Emva kokuba le nkokheli ikhutshwe sibhedlele ngoMeyi ka-2020 wahamba wayokufaka isimangalo kodwa kude kube ngoku akukabikho ntshukumo.
They told me that he was acting on self-defense, that guy. But that case ended nowhere. We never went to court.
Esi sityholo sokuzama ukubulala sesinye nje samatyala ngaphaya kwamakhulu amahlanu nangekasonjululwa. Amatyala alapha aquka ukudlwengula, ukuqhekeza kunye nokuphanga. Abahlali bawalahlele izandla amapolisa.
People are getting hurt each and every day.
Amapolisa awazi nokuthi kwenzakalani.
Ngomhla we-19 kaMeyi kwaqha ukunobathana kule ngingqi nalapho abatyholwa ngoburhalarhume badibana neembila zithutha. Etyholwa ngokuxhaphaza abahlali u-Abel Siapai nobe neminyaka engamashumi amabini anesibini ebengomnye wamatyendyana athathwe ngenkani ekhayeni lakhe babethwa apha baze bantunyekwa ngomlilo. Ngelo lixa umama wakhe wahamba eyokuzibonela ukuba kwenzeka ntoni kwaye wayengazi ukuba unyana wakhe wayengomnye wamaxhoba.
When I got there, my eyes were on the burning victims. Once I turned over my shoulder, I saw him next to me. They had burnt him in the back. His hands were tied to his back. The tire remnants were still on top of his body. He was lying face down. I don't know what they used to hit him on his head because his face was bloody. His eyes were red with blood.
Umama wakhe akakwazi ukuyamkela le ntlungu yokushiywa ngunyana wakhe ngolu hlobo.
The picture still haunts me at night. I had to go and fetch sleeping tablets so that I may be able to fall asleep.
Lo mbhodamo uqhubeke into engaphaya kweeyure zesixhenxe kwaye yonke le nyewe ngeyithintelekile.
Surely, if they have responded better than the way they did, situation would have been better here.
Kulindeleke ukuba abatyholwa abathandathu bavele phambi kwenkundla kaMantyi kuye kufaka isicelo sebheyile. Usapho luka-Abel lona lumemelela ukuba umthetho mawuthathe indawo yawo. Kusalindeleke ukuba kubanjwe abanye abantu ngesisehlo.